Ndabaramukije mwese banywanyi bacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV yo numwanya makuru yutageze ko ari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi amakuru tugiye gushamikira ku ngingo irabana n'umutekano aho tuza kubabwira kurupfu rubabaje cane rw'umushinga amateka n'umushinga amateka yaraye acikanye aho nyine yari kumwe n'umupolisi umugendanira ndetse n'umushoferi wiwe abo bose bakaba bahejeje gucikana muri ano makuru turaza kubabwira ku yandi makuru twahejeje kuronka ku bijanye n'iyo sanganya umushinga amateka Prosperi Manirambona yaraye agize ndetse turabe nivyo bavyinyegeje inyuma y'iryo sanganya aho nyina risanganya ririko iravugwa ko vyinshi cane ariko nanone akaba ari nisanganya ryahejeje kubabaza abashinga amateka bose ndetse nabandi bari bazi umushinga amateka Prosper Manirambona muri ano makuru turaza kubabwira ku by'iryo sanganya ndetse n'ibindi biriko biravugwa cyane muri CNDD FDD nyuma y'iryo sanganya muri ano makuru muraza kubikurikira muri ano makuru kandi muraza gukurikira n'inkuru y'umubabaro n'inkuru iteye agahinda kukugene Abapolisi b'u Burundi bariko barigenza aho amasoro yasubiye kuvuga aho nyine hari urupfu rubabaje cyane ni inkuru y'umubabaro aho abapolisi mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake bahejeje kurasa umunyagihugu aca acikana muri ano makuru turaza kubabwira ku byashikiye uwitwa Dukundane Jean Bosco w'imyaka 28 aho nyine ibintu byamushikiye ari ibintu biteye ubwoba kukugene abapolisi b'u Burundi bamurashe amasoro mu mutwe ndetse no mu mbavu agacacikana agira ngo atabarizwe ajanwe kwa muganga turaza kubabwira ico aba bapolisi bahoye uwo mugabo ndetse tubabwire n'ibindi byinshi biriko biragarukwa ko cane kubirabana n'umutekano muri ano makuru byose turaza kubigaruka ko si ibyo gusa kandi muri ano makuru muraza gukurikira n'ibindi biriko biravugwa cane rya nino nga mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye mbibutsa yuko tuba turiko turabashikiriza makuru yizewe kandi yihuta niba biriko biravugwa cane mu birabana n'umutekano bivugwa mu birabana nagateka kazina muntu ivugwa mu ntwari bereye ndetse n'ibindi byose mamwaranyigejwe babiriko biragaruka ko cane irya nino bibutsa ko ari amakuru twatwatoje masoko yacu atandukanye akore irya nino nga mu gihugu c'u Burundi akayaturungikira na twebwe tukatunganya amaze tukabashikiriza mu buryo bw'idonido ducishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV kwibutsa ko yafyonze kuri subone chance subscribe kangaka abariko karyo za kuba wakurikira ibiba biriko biravugwa cyane irya nino reka no makuru cyatangurire nyine kuri iyi nkuru y'umubabaro nkuko narembejeje kubikubwira ntara ya Makamba ni muri komine Nyanzarake n'urupfu rubabaje cyane aho abapolisi bagandaguye umunyagihugu mu kumurasa mubabaro ni mwinshi mu banyagihugu urwo rupfu rukaba rwabereye ku mutumba mukubano umunyagihugu yarashwe n'abo bapolisi yitwa Dukundane Jean Bosco w'imyaka 28 kuko amasoko yacu apandanya abivuga iryo bara ryabaye kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 kuri uwo mutumba babwira yuko isoko yaho kuri uwo mutumba nyine wa mukubano isoko yaho yarisanzwe irema ibyo bita kudugura abapolisi bo ku kirindiro cyo ku mutumba wa Ruvumera baduze muri iyo soko bagiye gufata ingendeshwa amapikipiki nk'uko bama babikora mu kwigenza kuri abo bagendesha amapikipiki bazwi nk'abamotari abapolisi bahashitse mu masaha y'umuhingamo hagati y'isaha 9 n'isaha 10 abanyagihugu bagerageje kwirwana ko mu kwankira abo bapolisi ko batwara amapikipiki yabo Muri ako kanya nyene abapolisi baciye barasa amasoro mu banyagihugu. Ayo masoro yaciye afata umunyagihugu Dukundane Jean Bosco yari muri abo banyagihugu bariko baragerageza kwangira abo bapolisi kubatwara amapikipiki. Twababwira ko amasoro yamufashe mu mutima no mu mbavu nkuko vyiganwa n'abanyagihugu baraho iryo bara ryabereye bafise agashavu kenshi ndetse n'umubabaro. Muri ako kanya uwo munyagihugu agisambagurika abanyagihugu bagerageje kumutabariza kugira ngo bamunyarukane kwa muganga nkuko byabandanije bivugwa n'ayo masoko bamufashe bagerageza kumwuriza ipikipiki kugira ngo bamunyarukane kwa muganga ariko yaciye acikana ubwo nyine. Akababaro ni kenshi cyane mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba kuko abo bapolisi bama bigenza cyane kuri abo banyagihugu bagendesha amapikipiki n'abakorera muri iyo soko muri rusange. Abo banyagihugu bavuga ko iminsi yose iyo soko irema, ni ukuvuga idugura, abapolisi bamabaza gufata abo bagendesha amapikipiki bakaja kuyapfunga kugira ngo babatoze amafaranga bakagirwa ko bigenza kuri abo badandaza bafise utubotike muri iyo soko aho bakabaka amafaranga ataco afatiye ko nguko nyine amasoko abandanya abitomora. Twababwira ko abanyagihugu batanga karorero ko kuva aho abapolisi baheruka gufata amapikipiki mu ntango z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024 nyine ipikipiki yategekwa kuriha amafaranga 200,000 y'amarundi kugira abone guhabwa ipikipiki yiwe kandi ata makosa yakoze. Abanyagihugu bagira bati aba bapolisi baramaze kugira urudandazwa ivyo gufata mapikipiki y'abanyagihugu bakabaka amafaranga bishakiye. Hari naho abapolisi baza biyambitse gisivile kugira ngo bafatishe abanyagihugu benshi nkuko masoko abandanya abitomora. Twababwira ko abanyagihugu basaba ko abo bapolisi babahekuye uno munsi, no kuvuga nyine ku igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2024 ari ku munsi w'ejo bofatwa bagahanwa. Basaba kandi ko iyo ngeso yo gufata abanyagihugu bariko bironderera ubuzima yohagarara kuko muri iyo komine uwufise ipikipiki afatwa nk'uwufise ikirwanisho mu gihe bagura izo pikipiki kugira ngo bungu biyunguganye mu buzima bwa misi yose nk'uko ayo masoko abandanya avugana agashavu bakavuga yuko ko byasa kose ibyo ngivyo biriko birakorwa n'abo bapolisi ari ikigaragaza yuko ababarongoye canke n'intwara CNDD FDD itagira icikoze ngo yitwararike abanyagihugu kuko amabi abandanya gukorerwa abanyagihugu na mabi ateye ubwoba kandi agakorwa n'inzego zakagombye kuba zikingira abanyagihugu aho abarundi bose babona yuko igihe cyari kigeze cyo gufatana mu nda kugira ngo bikure ko iyo ntwaro ya CNDD FDD nimba idashobora no gukingira abanyagihugu bayitoreye. Bamwe n'abandi bakabona yuko ari akamaramaza kubiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho urumwe wese yadukana amategeko akagandagura abanyagihugu ataco yinona maze bikaboneka yuko n'abakuru babo ataco bakora kuri ayo mabi aba yakozwe ngo abayakoze nyine bashengezwe maze bakubitwe intahe mu gahanga. Reka twigarukire kuri ya nkuru y'umubabaro kuri rwa rupfu rw'umushingamateka. Umushingamateka Prosper Manirambona yarasanzwe ari umushingamateka wa CNDD FDD aho nyine yari yatowe mu mwaka w'2020 ho yarasimbuye nawe nyine turamugaruka ko muri ano makuru aho bivugwa yuko nyine yarasimbuye umushingamateka Emmanuel Niyunge ko yari yagenwe kurongora Odeka. Urupfu rubabaje cyane ruri kuvugwa ko ibintu byinshi cyane nga mu gihugu cy'u Burundi aho nyine benshi bariko baribaza ico isa iryo sanganya ryahitanye umushinga amateka ryoba ryaturutse ndetse nico bakinyegeje inyuma y'iryo sanganya aho nyine iyi nkuru y'umubabaro y'umushingamateka Prosper Imanirambona yaraye ahitanywe n'isanganya ry'imodoka twari twababwira ko amafoto yahanwa hanwe muri iri joro ryakeye ryo kwigenekerezo rya kane z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 yerekana imodoka yabaye ubunywenywe mu gice cyayo c'imbere imodoka yarimwo umushingamateka Prosper Imanirambona umushoferi wiwe n'umupolisi ajejwe kumucungera ubuzima bose uko ari batatu baraye bahitanywe n'iryo sanganya ryabereye aho bita kwa Mugendanzi ni mu Kibogoye komine Bukeye intara ya Marambya. Prosper Imanirambona yari umushingamateka akomoka mu Mugambwe CNDD FDD agaserukira intara ya Marambya yari yinjiye mu nama nshingamateka mwaka 2020 asubiriye umushingamateka Emmanuel Niyongeko yari yagenwe kurongora ODK kuko nari niko ndabibabwira kuvyo nari mpejeje nyine kubabwira hari ibintu biteye ubwoba cyane bigenda birabanga mu gihugu cy'u Burundi cabikoze turahojeje umuryango w'uwo mushinga amateka ndetse n'inama nshinga amateka muri rusange aho nyine bivugwa yuko babuze umuntu w'intwari cyane kandi yarinda Imana imuhe iruhukiro ridashira kandi ifashe n'umuryango wiwe mukomeza kwigumya muri ibi bihe bitoroshe bamwe bati umushinga amateka gwose nta bibi byiwe twari tuzi abamuzi bavuga yuko yari umuntu asanzwe ari mwiza kandi akorera ineza y'abanyagihugu bose ibibazo yabazaga mu nama nshinga amateka byari ibibazo bitomoye kandi ibibazo biboneka yuko byagira bitorere inyishu ibibazo biba bihanze igihugu cy'u Burundi abandi bati iruhukire mu mahoro mutama nta cibi wari wakoreye abarundi abandi bati abeza ntibarama mushinga amateka Manirambona Prosperi yari umuntu mwiza gwose no mu nzira yari umuntu uboneka yuko atandukanye n'abandi bategetsi kuko yagerageza kubana n'abanyagihugu bose kandi akanitwararika abanyagihugu abandi bati cabikoze Imana ntitwara ababi iyo itwara imbonera kurezama zigandagura abanyagihugu ndetse n'abapolisi bigenza nabi nk'abo baraye barashe umunyagihugu ikareka gutwara iyo nzira karengane mushinga amateka byaboneka yuko arinda cyane ati Imana imwacire mubayo yenda ati nanje nkomoka mu ntara ya Murambya ntari biryo mushinga amateka nari muziko yari umuntu yitwararitse kandi yari umuntu witonda cyane Imana imwakire mubayo abanyagihugu barafise agashavu kenshi cyane kubijanye n'iryo sanganya isanganya tutaramenya ico ryoba ryazananye ariko nanone mu makuru tukiri kubandanya kubatohoreza mu kandi kanya turibuze kubaha umuco ndetse n'ibindi biriko biravugwa cyane irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi muraza kubikurikira mu makuru yacu yandi turiko turabategurira bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.